Tusaidi ni zaidi ya mtu tano tumetoa, bado tunaendelea juu kuna watu bado wako.
Yeah, what's up?